Sekunjalo kunjalo kuzoba njalo kuzoba njalo kuzoba njalo kuzoba njalo sazoba njalo.
Awuphethe.
Ubuyile Professor CM Lekhuleni. Ubishop. Ngeke ukabanga uNkulunkulu.
Hawo fethu.
Uphathele namhla baba. Dala sikulindile hawo sorry man. Semkhona. Ulinde kahle ngiyakubona wena. Wena uhlezi nje ubekise uthi hayi ngilinde iDabula TV. Hawo ngempela sesikhona. Hawo namhla ngihambi ngezwe bafethu ngihamba noGreen Mamba. Angangiyedwa ngihamba neGreen Mamba. Hawo madoda indoda evuka ekuseni yahamba yophandela abantwana ntambama ifike balethele bakhona ukulala abadlile. Hayi suka nini madoda. UGreen Mamba, Green Mamba amadlela alihlaza. Amadlela alihlaza. Kuyakhumbulela ngumuntu emadlelini alihlaza baba uyangihula. Emadlelini alihlaza. Emadlelini alihlaza baba. Hey wena. Wathi thina maginsa babo siyeleni. Ngiyabuya ngani maginsa ami. Nini niziphandelani ngagangela umuntu omnyama nigangela abantu abanamba abamhlophe. Hayi kunandaba nabo. Hayi ngidlala bafowethu ma. Nini amadoda naniniphanda ngale ndlela eniphanda ngayo. Ngithi hawu ngisazobuya ke. Nawu uGreen Mamba. Buyani bafowethu uyatholakala nje uGreen Mamba. Uma wazi nje uGreen Mamba. Uma uyazi uGreen Mamba ungazi masabuzi kakhulu. Hayi ukhulu ufuna inyoka, hey ngifuna ini, hey mkhulu. Ngithi nawu uGreen Mamba. Yes. Yeah. iGreen Mamba. Umuntu ohlaza green uthi umzulu akithi hawo ukhuluma ngani manje udokotela hayi mfowethu ngikhuluma ngoGreen Mamba ngikhuluma ngendoda ehlaza senishokona ukuthi bafowethu hayi akukho ubungozi obukhona kuphela wena landela nomthetho mina niyangazi uDr ukhuluma amaqiniso uDr ungakhuluma amanga uProfessor othanda abantu uDr olapha abantu abagulayo uProfessor onikeza umuntu into eyomisa empumelelweni ngoba naye usempumelelweni hayi uyayizwa lento na Green Mamba shoshosho Green Mamba shoshosho akukhulu manje malini uGreen Mamba mkhulu hayi wena ubuze kahle uGreen Mamba 50,000 ukhipha kuphela 25 deposit awu yamthatha hayi wena uyofuka umuntu ishi bese izinto zenzeka hayi wena hayi wena aphe okungenzeki abantu kuyenzeka uProf CM Lekhuleni akukho kunye aphela mina izinto angiziphi sazonivezela ivideo la bengiphiwa khona iprofessorship kuthiwa take ngemsebenzi wakho maduze nje hey wena when I see you I shall prophesy your life you'll never be the same again when you take uGreen Mamba Green Mamba yeah don't forget my friend to subscribe to share to your Facebook share to your friends tell them that professor is here to give us Green Mamba mwah I love you see you soon.